Kia koia te tino o ngā kaitākaro katoa I kirimanatia e te kapa tamatoa I te rātau. Ai te ahua nei ka tākaro ia mo te wā tuatahi, hei e nei rangi whakatā. Kāre e kore, he tānga manawa mo te kaioko hara mo Steve Kearney, kei te pai whakahirihiri a Kieran Foran mo tēnei kakari kia St. George. I nā kua rā, he maha ngā ngoi koretanga o te kapa tamatoa, hei whakapakari mā Kearney I mui te haere ki poi hākena mo tēnei matawhārua. A kene pea, ko Foran te rongoā, nei rā a Tamati Rimene-Sproat.
Te tokotoru tapu, he whakaaro rautaki ana mo te hokinga o Kieran Foran ki te NRL.
He's got to pass a few tests. I mean, you know, we set the process out for him, the protocol out for him, you know, when we got a good idea about when he was likely to be back.
Kua kōwhiria a Foran ki te pai hiheri mo te tukinga ki ngā Dragons hei te rātapu, me te manako ia ka timata ia. Engari e whakapono ana a Kearney o tina te kapa, e hara a Foran I te whakautu, mō ngā raru a te kapa.
Just lacked it. A little bit of punch, and you know, so they've all been, you know, made well aware of that.
It's great to have Kieran back, but you know, I think I'm more focused on the middles, and my job is to make sure they're going forward.
That's right. We have to get forward for him to do his job, but he's definitely a big help.
Ko te aronga matua o te wiki nei, he whakahaere I te hōkari. Mā reira, ko rātou kē e whakahaere ana I te tākaro.
No excuse, everyone's you know, signed to play NRL, so they need to do their job.
Just to dominate that middle, and you know, last week we failed, but you know, this week we get a chance to do it again. And
we just have to, you know, run in numbers, take the extra defenders off, so you get one-on-one tackles in that and create some ruck speed.
Ko te whakapono ka hoki o ramai a Roger Tuivasa-Sheck mo te tukinga hei te rātapu, te tukinga ruarau o no te kaumārua o Simon Mannering mā ngā tamatoa. Tamati Rimene-Sproat, Te Karere.